soko nziza iduduriza muri we nababaye iminsi myinshi nasaga nk'inyoni igwa nataki umwami Yesu nawe ntiyanyiruka Jiremo kukubuntu kishatira Niyumvira igitangaza Yanyogeje ibyaha byose Kubera ubwo buntagira Ndirimba n'umumeze Jiremo kukubuntu kishatira kwa furaha